Hosea 5 verse 1. Izwani lokhu lina bapristi, nilalele ninandlu kaIsrayeli, nibeke indlebe ninandlu yenkosi, ngoba ukwahlulela kukunina, lokhu nanilugibe eMispa, nenethe lenekwe eThabhori. Verse 2. Abahlubuki bashone phansi ngokuhlaba kwabo, kepha ngingumlayi wabo bonke. Verse 3. Ngiyazi mina u-Efrayimi, u-Israyeli akafihlekile kimi, ngokuba manje u-Efrayimi ufebile, u-Israyeli uzingcolisile. Verse 4. Abenzi izenzo zokuba babuyele uNkulunkulu, ngokuba umoya wobufebe uphakathi kwabo, noJehova bamazi. Verse 5. Ukuzidla kuka-Israyeli kuyafakaza ebusweni bakhe, o-Israyeli no-Efrayimi bayakukhubeka ngobubi babo, naye uJuda uyakukhubeka kanye nabo. Verse 6. Bayakuhamba nezimvu zabo nezinkomo zabo ukuyofuna uJehova, kepha bayumfumana umonyukile kubo. Verse 7. Bamkhohlisile uJehova, ngoba bazalile abantwana abangabafokazi, manje inyanga yethwasayo iyakubadla kanye nezabelo zabo. Verse 8. Bethani umtshingo eGibeya, necilongo eRama, hlabani umkhosi eBheti Aveni, basemva kwakho Benjamini. Verse 9. U-Efrayimi uyakuba incithakalo ngosuku lokujeziswa, ngazisile izizwe zaka-Israyeli okuqinisekileyo. Verse 10. Izikhulu zakwaJuda zinjengabasusa imingcele, ngiyakuthulula phezu kwazo intukuthelo yami njengamanzi. Verse 11. U-Efrayimi ucindezelekile, uxhotshoziwe ekwahlulelweni, ngoba wavuma ukulandela umyalo oyise. Verse 12. Mina-ke senginjengenundu ku-Efrayimi, nanjengokubola kuyo indlu yakwaJuda. Verse 13. Lapho u-Efrayimi abona isifo sakhe, noJuda isilonda sakhe, u-Efrayimi waya e-Asiriya wathumela enkosini uJarebi, kepha ingeniphulukise, ayinakusipholisa isilonda senu. Verse 14. Ngokuba ngiyakuba njengengonyama ku-Efrayimi, nebhongo lengonyama kuyo indlu yakwaJuda, mina yebo mina ngiyakudengula bese ngimuka, ngiyakususa kungekho ophulayo. Verse 15. Ngiyakuhamba ngibuyele endaweni yami, baze bazithwese icala labo bafune ubuso bami, osizini labo bayakungifunisisa.
Hosea 6 verse 1. Wozani sibuyele kuJehova, ngoba yena usidwengulile, uyakusiphulukisa, usishayile, uyakusibopha.
Verse 2. Uyakusiphilisa ngezinsuku ezimbili, asivuse ngosuku lwesithathu, siphile phambi kwakhe. Verse 3. Masimasi jonge ukumazi uJehova, ukuphuma kwakhe kuqinisekile njengokusa, uyakufika kithi njengemvula, njengemvula yamuva enethisa umhlaba. Verse 4. Ngiyakwenzani ku-Efrayimi, ngiyakwenzani kuwe Juda na? Uthando lwenu lunjengefu lokusa, nanjengamazolo amuka ekuseni. Verse 5. Ngalokho ngiyabashaya ngabaprofethi, ngibabulale ngamazwi omlomo wami, ukwahlulela kwakho kuqhame ekukhanyeni. Verse 6. Ngokuba ngifuna uthando hayi umhlatshelo, ngifuna ukumazi uNkulunkulu kunomnikelo okushiswa. Verse 7. Kepha baseqile isivumelwano njengo-Adamu, bangikhohlisa ngalokho. Verse 8. IGileyadi lingumuzi wabenza okubi, linemikhondo yegazi. Verse 9. Njengabaphangi beqamekela umuntu, isigaba sabaphristi siyabubula endleleni eya eShekemi, yebo benza okunengekayo. Verse 10. Endlini yakwa-Israyeli ngibonile into esabekayo, kukhona ubufebe kwa-Efrayimi, u-Israyeli ungcolile. Verse 11. Nawe Juda ulungisele ukuvuna, lapho ngibuyisa ukuthunjwa kwabantu bami.
Hosea 7 verse 1. Lapho bengeya kumphulukisa uIsrayeli, bambulelwa ububi bukaEfrayim nokubi kweSamaria ngokuba benza inkohliso, amasela ayafohla nabaphangi baphanga ngaphandle.
Verse 2. Abacabange inhlizweni zabo ukuthi ngiyakhumbula konke okubi kwabo, sebezungeziwe izenzo zabo ziphambi kobuso bami. Verse 3. Ngobubi babo bayathokozisa inkosi nezikhulu ngamanga abo. Verse 4. Bayiziphingi bonke, banjengeziko elishisa ngumphekisinkwa oyeka ukukhwezela kusukela ekuxoveni kwenhlama kuze kube sekubileni kwayo. Verse 5. Ngosuku lwenkosi yethu zikhulu zazigulisa ngokushisa kwewayini, yona yayiselulela izideleli isandla. Verse 6. Lapho sebeshisile izinhliziyo zabo ngamacebo zibe njengeziko, umphekisinkwa wabo ulala ubusuku bonke, ekuseni liyavutha njengomlilo wamalangabi. Verse 7. Bonke bashisa njengeziko, badla bahluleli babo, onke amakhosi abo ayawa, kungekho phakathi kwabo ongibizayo. Verse 8. Efrayimu uyazihlanganisa nabanye abantu, Efrayimu uyiqebe lengwane elingaphendulwanga. Verse 9. Abafokazi badlile amandla akhe, kepha yena akazi, izimvu zikhahlele kuye, kepha yena akazi. Verse 10. Ukuzidla kukaIsrayeli kuyafakaza ebusweni bakhe, nokho ababuyelanga kuJehova uNkulunkulu wabo, abamfunanga kukho konke lokhu. Verse 11. U-Efrayimu njengejuba elidukiswayo lingenangqondo, bayabiza eGibhithe baye e-Asiriya.
Verse 12. Lapho sebehamba ngiyakubenekela inetha lami, ngibehlise njengezinyoni zezulu, ngibajezise njengokuzwakeleyo ebandleni labo.
Verse 13. Maye kubo ngokuba bangibalekele, makube ngokuchithwa kubo ngokuba baphambukile kimi, bengiyakubahlenga mina laba bakhulume amanga ngami na. Verse 14. Abakhalanga kimi ngezinhliziyo zabo, kepha bawewule emphedeni yabo, banovalo ngamabele abo nangewayini labo, kepha mina bangihlubuka. Verse 15. Mina-ke ngafundisa ngaqinisa izingalo zabo, nokho baceba okubi ngami. Verse 16. Bayabuyela kepha hayi kongaphezulu, bafana nomtsalo ogejayo, izikhulu ziyakuwa ngenkemba ngenxa yolaka lolimi lwabo. Lokhu kuyakuba yinhlekisa yabo ezweni laseGibhithe.
Hosea 8 verse 1. Beka icilongo emlonyeni wakho, onjengokhozi wehlela indlu kaJehova, ngoba beqile izivumelwano sami, baphambuka emthetheni wami.
Verse 2. Bakhala kimi ngokuthi, Nkulunkulu wethu thina Israyeli siyakwazi. Verse 3. Israyeli ukulahlile okuhle, isitha siyawumgqosha.
Verse 4. Bona basibekela amakhosi engavelanga kimi, bamisa izikhulu ngingazi, isiliva labo negolide labo bakwenza kwaba izithombe zabo ukuze banqunywe.
Verse 5. Ithole lakho Samaria linengekile, intukuthelo yami bavuthele, koze kube nini bengakwazi ukuba msulwa na. Verse 6. Ngoba livela ku-Israyeli umkhandi walenza alisiye uNkulunkulu, yebo ithole laseSamaria liyakuba yizihlephu. Verse 7. Ngoba bahlwanyele umoya bakuvuna izivunguvungu, izele alinakuhlumela liveze impuphu, uma liyaveza iyakuqedwa ngabafokazi. Verse 8. U-Israyeli uyagwinywa, manje sebephakathi kwabezizwe, njengesitsha kungekho intokozo kuso. Verse 9. Ngokuba benyukele e-Asiriya, bezihambela njengezimbongolo zasendle, u-Efrayimu uyaqasha ngenkokhelo yothando. Verse 10. Noma beqasha phakathi kwabezizwe, manje sengiyakubabutha bakhululwe kancane emthwalweni wenkosi yesikhulu.
Verse 11. Ngokuba uEfrayimi wandisile amathale abangu kona, amathale akuba ngukona kuye.
Verse 12. Noma ngimlobela imithetho yami kaningi, iyashaywa okungayaziwayo.
Verse 13. Imhlatshelo neminikelo yami bayihlaba bayidle inyama, kepha uJehova kayinameli, useyakhumbula ububi babo, abahambele ngezono zabo, babuyele eGibhithe.
Verse 14. Ngokuba u-Israyeli ukhohliwe umdali wakhe, wakha izindlu zamakhosi, noJuda wandisile imizi ebiyelweyo, ngiyakuthuma umlilo emizini yakhe, uqede izindlu zayo zobukhosi.
Hosea 9 verse 1. Ungajabuli Israyeli kube ngokuthokoza njengokwabezizwe, ngokuba umukile kuNkulunkulu wakho ngokufeba, wathanda inkokhelo kuzo zonke izibuya zamabele.
Verse 2. Isibuya nesikhamo sewayena kubafunza, iwayene elisha liyakumkhohlisa. Verse 3. Abayukuhlala ezweni kaJehova, Efrayimi yakubuyela eGibhithe naseAsiriya bayakudla okungcolileyo. Verse 4. Abayukuthululela uJehova iwayini, imhlatshelo yabo ayiyukuba mihle kuye, isinkwa sabo sibe njengesinkwa sabalilayo, bonke abasidlayo bayakungcola ngokuba isinkwa sabo siyakuba ngesephango singangeni endlini kaJehova. Verse 5. Niyakwenze njani ngosuku lomhlangano nangosuku lomkhosi kaJehova na?
Verse 6. Bhekani ngokuba bemukile ekuchithweni iGibhithe, liyakubabutha imufu libembele, izinto zabo zamagugu zesiliva ziyakudliwa izimbabazane kube ngameva ematendini abo. Verse 7. Ziyakufika izinsuku zokuhanjelwa, izinsuku zempindiselo zisondele, uIsrayeli uyakukwazi, umprofethi uyakuba njengesula, umuntu onomoya ahlanye ngenxa yobuningi bobubi bakho nangobutha obukhulu.
Verse 8. Umprofethi engumlini kaEfrayimi kanye noNkulunkulu wami, ugibe lomthiye wezinyoni lukuzo zonke izindlela zakhe, nobutha busendlini kaNkulunkulu wakhe. Verse 9. Bazonalisile ngokujulileyo njengasezinsukwini zaseGibeya, uyakhumbula ububi babo, uyabahambela ngezono zabo. Verse 10. Ngamfumana u-Israyeli njengezithelo zomvini ehlane, ngabona uyihlo njengolibo emkhiwaneni ngesikhathi sawo sokuqala, kepha bafika eBali Peyori bazahlwaniselwa kunezinhloni, baba izinengiso njengalokho abakuthandayo. Verse 11. Udumo luka-Efrayimi luyakundiza lumuke njengenyoni, kungabikho ukuzala nonesisu nokukhulelwa. Verse 12. Noma bekhuliswa abantwana babo, nokho ngiyakubaphuca bona kungasali muntu, yebo, maye kubo lapho ngimuka kubo. Verse 13. U-Efrayimi njengalokho ngibone ethile utshalwe endaweni emnandi, kepha u-Efrayimi uyakukhiphela umbulala abantwana bakhe. Verse 14. Banike uJehova uyakunikani, banike isiso esiphuphumayo namabele omileyo. Verse 15. Bonke ububi babo seGiligali, ngalokho ngabazonda khona ngenxa yobube zenzo zabo, ngiyakubagxosha endlini yami, angisayukubathanda, zonke izikhulu zabo zingabahlubuki. Verse 16. U-Efrayimi ushayiwe, impande yabo yomile, abayukuthela izithelo, noma bezala ngiyakubulala okuthandekayo kwesisu sabo. Verse 17. Unkulunkulu wami uyakubalahla ngokuba abamlalelanga, babe ngabazulazulayo phakathi kwabezizwe. Hosea 10 verse 1. U-Israyeli wayengumvini owenabileyo, wazithelela izithelo ngobuningi bezithelo zakhe, wandisa amalthare akhe ngobuhle bezwe lakhe, wenza izinsuku ezinhle. Verse 2. inhliziyo yabo yayahlukene, manje sebeyakuzitholela icala, uyakuwaphula ama-altare abo, achithe izinsika zabo. Verse 3. Yebo manje bayakuthi asinankosi, ngokuba simesabanga uJehova, kepha inkosi ingasenzelani na.
Verse 4. Bakhuluma amazwi nje, befunga amanga, benza isivumelwano bese kumila ukwahlulela njenge nhlungunyembe emseleni yamasimu.
Verse 5. Abakilesa Maria bakuba novalo ngenxa amathola aseBhethi Aveni, ngokuba abantu balo bakulila ngawo, abaphristi bezithombe bakhale ngawo ngenxa yodumo lwawo ukuthi limukile kuwo. Verse 6. Iyakuyiswa i-Asiriya ibe yisipho kuyo inkosi uJarebi, Efrayimu uyakwamukela ihlazo, u-Israyeli ajabhe ngeziluleko zakhe. Verse 7. Inyamalele inkosi yaseSamariya njengabazelwe ebusweni bamanzi. Verse 8. Izindawo eziphakemeyo zase-Aveni, isono sika-Israyeli ziyakuchithwa, ameva namakhakhasi ayakukhuphukela ema-altare abo, bakuthi kuzo zintaba sisibekeleni nakuwamagquba welani phezu kwethu. Verse 9. Wasezinsukwini zaseGibeya wonile u-Israyeli bema khona, impi nabo bobuba iyukubafica eGibeya na. Verse 10. Lapho ngithanda ngiyabajezisa abantu babahlanganyele ekubabopheleni bubini obubili. Verse 11. U-Efrayimu yisithole esifundisiweyo esithanda ukubhula amabele, kepha mina ngiyekile intamo yaso enhle, sengiyakumbophela u-Efrayimu uJuda alime, uJakobe azidubele. Verse 12. Zihlwanyeleleni ngokulunga, niyakuvuna ngomusa, qathani umqatho wenu, sekuyisikhathi sokumfuna uJehova azafike anise ukulunga phezu kwenu.
Verse 13. Nilime ububi, navuna okubi, nidlile izithelo zamanga, ngokuba nethemba endleleni yenu, nakubo obuningi bamaqhawe enu.
Verse 14. Kuyakuvela ukuxokozela phakathi kwabantu bakho, zichithwe zonke izinqaba zakho, njengalokho uShalimani achitha iBhethi Aribheli ngosuku lokulwa, unina echotshozwa phezu kwabantwana. Verse 15. Kanjalo iBhethele yakwenza kini ngenxa yobubi benu obukhulu, ekuseni inkosi yakwa-Israyeli yakunqunywa nokunqunywa. Hosea 11 verse 1. Lapho Israyeli sengumntwana ngamthanda, ngayibiza indodana yami iphume eGibhithe. Verse 2. Lapho bebabiza kwaba yilokhu besuka kubo, babahlabela obhali bashisela izithombe ezibaziweyo impepho. Verse 3. Nokho mina ngamcathulisa u-Efrayimi, ngabaphatha ngezingalo zami, kepha bazanga ukuthi ngabaphulukisa. Verse 4. Ngabadonsa ngezintambo zomuntu, ngamagoda othando, ngaba kubo njengokuphakamisa ijoka entanyeni yabo, ngagobela kubo ngabanika ukudla. Verse 5. Abayokubuyela ezweni laseGibhithe, owase-Asiriya abe yinkosi yabo ngokuba benqaba ukubuya na. Verse 6. Inkembe yakutheleka emizini yabo, iqede imigoqo yayo, ibadle ngenxa yeziluleko zabo.
Verse 7. Abantu bami bahlose ukuhlehla kimi, noma bebabizela kongaphezulu kangakanani akakho oziphaka misayo. Verse 8. Ngingakunikela kanjani Efrayimu ngikukhaphele Israyeli na? Ngingakwenza kanjani ube njenge-Adima ngikubeke ufane neSeboyimi na? Inhliziyo iyaphenduka phakathi kwami, sonke isihawu sami sivusiwe.
Verse 9. Angikwenza ukufutheka kwentukuthelo yami, ngingabuyeli kumchitha u-Efrayimi, ngoba ngingunkulunkulu angisiye umuntu, ngingongcwele phakathi kwenu angiyukufika ngolaka. Verse 10. Bakulandela uJehova yakubhonga njengengonyama, ngokuba uyakubhonga abantwana bakhe bavele entshonalanga ngokuthuthumela. Verse 11. Bayakuvela ngokuthuthumela eGibhithe njengezinyoni nanjengejuba ezweni lase-Asiriya, ngibahlalise ezindlini zabo, usho uJehova. Verse 12. Efrayimu ngizungezile ngamanga, nendlu yakwa-Israyeli ngenkohliso, uJuda usazulazula kuNkulunkulu nakongcwele othembekileyo.
Hosea 12 verse 1. U-Efrayimu uyadla umoya, ulandela umoya osempumalanga, uyandisa imihla yonke amanga nencithakalo, benza isivumelwane ne-Asiriya, namafutha ayiswa eGibhithe.
Verse 2. UJehova unokuphikisana noJuda futhi uyakuhambela uJakobe ngenxa yezindlela zakhe, ambuyisele ngokwezenzo zakhe. Verse 3. Esiswini wabamba umfowabo ngesithende, nasebudodeni bakhe walwa noNkulunkulu. Verse 4. Walwa nengelosi wanqoba, wakhala wanxusa kuyo, yamfumana eBetheli, yakhuluma naye lapho. Verse 5. NguJehova uNkulunkulu Sebawuthi, nguJehova igama lakhe lodumo. Verse 6. Ngalokho buyela wena kuNkulunkulu wakho, ugcine umusa nokulunga, ulindele uNkulunkulu wakho njalo njalo. Verse 7. IKhanani linesilinganiso esikhohlisayo esandleni salo, lithanda ukukhahlameza. Verse 8. U-Efrayimu uthi, impela ngicebile, ngithole imfuyo, kukho konke ukuzuzwa kwami abayokufumana bubi obuyisono. Verse 9. Kepha mina nginguJehova uNkulunkulu wakho kwasezweni laseGibhithe, ngiseza kukuhlalisa ematendeni njengasezinsukwini zemikhosi emisiweyo. Verse 10. Ngikhulumile kubaprofethi, ngandisile imibono, ngifanekisile ngesandla sabaprofethi. Verse 11. Uma iGileyadi linobubi, impela bayakuba ngabachithiwe. Uma behlabela izinkunzi eGiligali, amathala abo ayakuba njengezinqwaba ngasemseleni yamasimu. Verse 12. Jakobe wabalekela ezweni lase-Aramu, Israyeli wakhonzela umfazi, walusa umhlambi ngenxa yomfazi. Verse 13. UJehova wakhuphula u-Israyeli eGibhithe ngomprofethi, wagcinwa ngomprofethi. Verse 14. Efrayimu ucunulile ngokubabisayo, icala lakhe legazi liyakuphonswa phezu kwakhe, inkosi yakhe ibuyisele kuye ihlazo lakhe. Hosea 13 verse 1. Lapho Efrayimu ekhuluma kwavela ukuthuthumela, wayephakeme kwa-Israyeli, kepha wazitholela icala ngobhali wafa. Verse 2. Manje benezela ekoneni, bazenzele imifanekiso ebinjiweyo ngesiliva labo nezithombe ngokuqonda kwabo, zonke ziyimisebenzi yezinyanga, bakhuluma ngabo bathi bahlaba abantu kepha banga amathole. Verse 3. Ngalokho bayakuba njengamafu okusa, nanjengamazolo amuka ekuseni, nanjengamakhoba aphephethwa esibuyeni, nomuso ophuma ngefastele. Verse 4. Nokho nguJehova uNkulunkulu wakho kwasezweni laseGibhithe, ngaphandle kwami awazi uNkulunkulu, nomsindisi akakho ngaphandle kwami. Verse 5. Mina ngakwazi ehlane ezweni lokoma. Verse 6. Basusa njengamadlelo abo, basusa nenhliziyo yabo yaphakama, ngalokho bangikhohliwe. Verse 7. Ngase ngiba njengengonyama kubo, ngiqamekela endleleni njengengwe. Verse 8. Ngitheleka phezu kwabo njengebhele elaphuciwa amawundlu alo, ngidwengula ubhedu lwenhliziyo, ngibadle njengengonyamakazi, isilwane sasendle sibaqaqe. Verse 9. Ngokuchithwa kwakho Israyeli, ngokuba uphambene nami usizo lwakho. Verse 10. Iphi inkosi yakho manje, ukuba ikusindise emizini yakho yonke, nabahlweli bakho wena owathi ngiphe inkosi nezikhulu. Verse 11. Kukunike inkosi ngentukuthelo yami ngayisusa ngolaka lwami. Verse 12. Ububi bukaEfrayimi buboshiwe, isono sakhe sibekelelwe. Verse 13. Imiyelo yobeletha iyakumehlela uyindodana engahlaniphile ngoba kuyisikhathi sokuba angimi lapho kuqhamuka abantwana. Verse 14. Ngiyakubahlenga esandleni sendawo yabafileyo ngibahlawulele ekufeni. Ziphi izifo zakho kufa? Kuphi ukuchitha kwakho ndawo yabafileyo na? Ukuguquka kufihlekile emehlweni ami. Verse 15. Noma nesithelo phakathi kwabofowabo, kuyakufika umoya sempumalanga, umoya kaJehova ovela ehlane, bese ujabha umthombo, isiphethu sishe, uyakuphanga ingcebo yakhe, zonke izinto ezinqanelekayo. Verse 16. ISamariya liyakuthwala icala lalo ngokuba lihlubukile unkulunkulu walo, bayakuwa ngenkemba, izingane zabo zichotshozwe, abakhuleleyo babo baqaqwe. Hosea 14 verse 1. Buyela kuJehova uNkulunkulu wakho Israel ngokuba ukhubekile ngobubi bakho. Verse 2. Thabathana amazwi mbuyele kuJehova nithi kuye, susa konke kubi wamukele okuhle, sinikele ngemlomo yethu njengangezinkunzi. Verse 3. I-Asiriya liyukusindisa, asakukhwela amahashi, singasasho kuyo imisebenzi yezandla zethu ukuthi ngonkulunkulu bethu, ngokuba intandane iphiwa umusa kuwe. Verse 4. Ngiyakuphulukisa ukuhlehla kwabo ngibathande ngisihle, ngokuba intukuthelo yami ibuyile kubo. Verse 5. Ngiyakuba njengamazolo kuyisrayeli, uyakukhahlela njengomnduze, enabise izimpande zakhe njengelibanoni. Verse 6. Imikhantela yakhe iyakuxhantela, ubuhle bakhe bube njengomnqumo, iphunga lakhe libe njengeLibhanoni. Verse 7. Bayakubuya bahlale emthunzini wakhe, babuye baphile njengamabele, bakhahlele njengomvini, igama lakhe lodumo libe njengomvini waseLibhanoni. Verse 8. Efrayimi, ngisenendabani nezithombe na? Mina ngiyakumphendula ngimbheke, nginjengomsayipureso lihlaza, kimina izithelo zakho ziyakufunyanwa. Verse 9. Ubani ohlaniphile aqonde lezi zinto? Ubani onomqondo azazi na? Ngokuba izindlela zikaJehova zilungile, abulungileyo bayakuhamba ngazo, kepha abaphambukayo bayakukhubeka ngazo.